1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 0 10 1 0 10 1 1 11 11 1 2 12 12 1 3 13 13 1 4 14 14 1 5 15 15 1 6 16 16 1 7 17 17 1 8 18 18 1 9 19 19 2 0 20 20
Do not forget, subscribe my channel, like, subscribe, hit the bell icon.